ukhula bengiyothandwa nenhlonipho ngawe. Obheke manje sengikhulile sengikwazi ukubhala ngawe. Uthando into ehlezi khona leyo ngami nawe. Phela ngiyakuthanda mawami, you are my number one. Uthando ukuhlonipha uhlezi ungigqugquzela. Lawo mazwi ngisawagcina mhlampe ngizophumelela. Empulweni angiqaphele ngoba bazongichathela. I love you mama, I hope lengomozo yamukela.